Lo. We are found again.
Aye, no bomi.
Dag port wena. Dag port kusha metu adunya tulis mani. Dag port. Kupa kwa wena. Bufunu bulalu mam. Oh, yo nyani sano zukoyas. Yo nyani sando palel.
Bomi.
Yo nyani. No, no. Sukuti bomi. Any tickle and enjoy the guy, I pay guy every now and again. Sick as a leg, a tinner passes as well. Who's a no, ninny is as a satanas, Maslin Chico, as Pen Len. The carbow, you
turned as
a guy. The carbow,
no carbow.
King, Mamma Sons of Pomega look, and he turned and don't call a peck eye.
You win an
Africa. That's when
Sister Caban, Sister. That's Jeva ogona sikhalela ngoba ningamakholo ngumzi wamakholo amakholo ape. Bhuti wakho lo thula. Naye. Imilenze kamnyoko.
Yambona ke? Yambona ke?
Unubulala notatakho. Sa 8. Kai kai ufumene umsebenzi. Guys.
Oh,
that's
not enough.
Ngibe melisana.
Asana feeling. Lenze ka?
Hayi man. Ndiyaqonda uba izinto zithethiweyo.
Kho ndiyagabela ngekeke.
Ikuse.
Yeah.
Utshita mina ntle wena.
Hayi, ntanto, ntanto, ntanto.
Ntanto.
Wakusemagezeni, sana kulo mzo. Kusemagezeni, ngakho ingi ndifake kulo nonsense. Into abindo tendala kangaka ayikaka be stable elifini isa hustlish isa khangela
ngingimcela uxolo mama
yo ayisana ndicela uxolo mna mna self because kaloku ndimu umuntu oyekileyo lento yaqhubi ixesha ede kangaka yo ayisana ayikho le into
ayikho fake wethu lento ayenzayo tata xa sesithethinyana
ayikho fair. Mna wena nonhle utata wakho umalana mani noba ngathi ndisebenzile ndibeke imali ecaleni uthi nezi scams zakhe neentonto zakhe funeka ndivale pa ndivale pa ndivale pa
odaunaye uyazama nje utata mama
uzama phi
kudala naye wazama sandisho uba akenza into but uyazama
uyabona mna umsimelelo ungumqobo ubekiweyo endleleni yam and andiyazi uba uzawubala ixesha ede kangakanani nandiyinyamezele le nto yakhe.
Ewe tuthethe thini mama, I feel like wena mama xa unomsindo uthetha phuma amagama nje and la magama aphuma emlonyeni wakho uzowaregreta.